Yes, nashimwe rugira ukidukije. Mani nzere ko mumeze neza cyane. Niba utameze neza cyane ihangane kandi ukomere. Iminsi niko bimera. Uyu munsi birakunda ejo bikanga. Mu Rwanda ati bucya bucya na yandi. Uko se ntangiye mbifuriza amahoro n'urukundo ndetse ndashimira ko mudukurikira mu rurema kutwereka urukundo. Mwebwe mudutere imbaraga kandi n'ukuri Imana igira imigisha myinshi 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 koko itagabanyije. Njye nitishime Greva niba muzi ikintu kinshimishije bwa mbere nko kubona tonagira amagambo biseragira amagambo Dr. M agira amagambo fana kagira amagambo abo bose bantegereje banze mvuge meze mutese ndahera kuri inde
kwatuje
cyo kurwanda uyu niwe ugira amagambo menshi
nimeze bite
ni fresh igira hino kuri ya kamera
eh ndi nyuma ya kamera nono
yego witsimbye
umeze mute se
kuri ndiza man
bakunzi bafani 150 umeze mute nise ko umeze neza okay bakunzi ba Tony with Rwanda umeze mute bakunzi ba
Element.
Ego rara. 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 Ego rara.
Ibyo bintu twabigizeho
umwana rwose
twagira turanakura turanabireka.
Ushatse
ngo wewe uracyabirimo.
Iyi element
katumve fanina.
Toto wa cyangugu.
Eh,
unasikia?
Mwana mwana
ari cyangugu. Iyi element urumva ni bitoto wa cyangugu.
Unasikia? Murushi.
Mayi numba watu.
Eh, wa munyama uri kurangara ibi isi yici uri kurebanje.
Ego mana ntago ni simbi cyo wa gukobwa.
Oya niwe ndi kureba era.
Niwe. Kanyi se ni
ariko isi nici
Isn't it going to be beach? Isn't it? Isn't it so
amazing?
Isn't it so amazing?
Isn't
it so amazing? Isn't it so amazing? Isn't it so amazing? Isn't it Nibura ibichi
afasana
nuko abantu bagita ikintu kibi
ibichi niyo fresh man
bitandukanye
bikama banga man ibiye
bari yego
n'imbere
kamera n'imbere
kamera ibichi bikama
nkana nabara abasaza wowe uri kumwe n'abana bato ugamagara
bakiye n'igerekenye na gatahebo
go gute
n'imbere ya kamera
go gute biro
nawe rero
naza bivuge
naza bivuge
kandi
babivuge bamwita Skuno amwita. Bamwita Miss Fanny.
Miss Fanny.
Izina ryo ni baritwaye.
Miss Fanny. Arata gatamaza we.
Bamwe
Miss Fanny ni nkuruye.
Yewe, nitwa Fanny.
Ngo Miss.
None cyane
kuri Dr. Miss.
Eh,
yo mpamvu ariko nyita Miss.
None se bigutwaye ki wowe?
Fanny.
Niko muko we gutwaye.
Usaba imana nokurukira dore imbago pe.
Asemana.
Yego.
Nakurikira
dore imbago.
Kubera iki?
Numukurikira sheri.
Kubera iki?
Uwo wa.
Aha.
DJ
M ngo umuntu umwe wese ari kujya mu rukundo wese.
Agwita.
Bitewe n'iki se?
Turaku ehe
bitewe n'iki? Ngo abaho ubwoko bw'abasita. Ora wasanga ari umusika mara. Muze gucunga. Muze kongira mu mateka
mu ngira. Fanny yapfuye rero.
Fanny
ngimana.
Muntu wa mbera kugira inama
uyu mugabo
muntu wa mbera kugira inama
reka mbabwire aka kantu uramuna vuse nshanaga ari wowe wa mbera ukavuze ari wowe mamagara ari ndiwe mamagara
arapfuye
kwareko utangiye kugendana na dogeta M wowe urabunaze mutoto wa changu
mutoto wa changu anakufa
eh wowe nyine kwaheri
Fanny,
I'm
going to be a queen.
Love you too.
I'm trying to be a machine.
I'm trying to be a machine.
I'm trying to be a machine. I'm trying to be
Abu nabatinganye banobana nabatinganye
ubwo none niki
muri batinganye
ndamukunda
bisanzwe none niki
ndamukunda mani bisanzwe
aragukunda yele aragukunda
bisanzwe
I'm going to take a picture.
Ibaze ko kumutara mu misatsi
imana.
Eh, ariko uko mu misatsi bibona.
Rega uburi umubyizimo kwe ntakabatagize.
Rega uburi mu misatsi rata siko abagukunza, ashobora kuba ari n'uburyanye.
Eh,
ntiyagira gushuka.
Ndako abakoga twabaga wari no kuba bameze, bakumvisha uburyo kibagukunda.
Element ntago yako.
I'm going to go to the house.
uyu muntu ni bari umusitari
ubusingo usirengira mu kiganiro we wamuvuga hi amukoze no ku matako cyangwa hasi
Funny.
yashyira akaguru ku mugabo wanjye elementi akagakuraho
bansoma
bazajya baragushukisha
nshaka kumenya weho na elementi harimo iki
elementi elementi ari ukwako
wanuza uyu ni misi elementi
elementi
ari ukwe
ese misi elementi araza kwishusha yakivisha ko akunda elementi
akunda
Dr. M
akunda umugabo wawe
Iyo ashyira akaguru ku mugabo wanjye kandi umuryango wanjye warangiza ariko wowe uba uburenganzira bwo
kukubwira
mufashe bose mbafate
umu burenganzira bwo gukora icyo cyabo
ndagutunga mikoro zana mufashe zana mufashe I don't know how to do it.